Lalela kaPS News la ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthela izo zonke izindaba ezenzakalayo.
Kibini nginamukele kwesanamuhla lenihleli naye uPromi Shamase. Kule kuthonde njalo inkundleni zokuxhumana udaba ke lakhe ke uKelly Khumalo osekhonjwe indlela uKelly Khumalo kumcimbi abalindeleke ukuthi anandise kuwona lapha eLesotho bathi ke abasamudingi kuwona. Silokhu zimbimbele njalo izinto zomhambela kabi unonhlanhla Kelly Khumalo oneminyaka ye-38 ubudala abahleli bomcimbi Masero Jazz Festival sebekhiphe isitatimende bathi ke bayamhoxisa ukubizwa kwemicimbi endalo umculi obeze kuthiwa ke uKelly Khumalo ngemuva ke kuthola ke ukugxekwa ezenkundleni zokuxhumana ngokumqasha sebethathe ke isinqumo sokumkhulula kwisibopho ke sakhe sokuthi ke anandise emcimbini. Kanti ke baphinde baxolisa kakhulu bathi ngeke bekwazi ke ukuthi bengayilandeli umthetho, ke baphoqa ukuthi ke bewulandele umthetho ngoba ke nabantu ababukayo kuya ngokuthi ke bayathanda yini noma ke abathandi, okusho ukuthi ke abahleli bemcimbi balandele kakhulu okusho abantu lapha ey'nkundleni zokuxhumana, nanokuthi ke uma beqhubekile bamqasha wayo-performa bezoqhubeka begxeke njalo lo mcimbi abantu ey'nkundleni zokuxhumana. Kuthiwa ke le ntokazi silahlekelwe imisebenzi emibili evikini la kuthiwa ke ubebizwe khona waxoshwa ngenxa yokuthi ke kuyagxekwa ngapha nangapha ey'nkundleni zokuxhumana. Lolu daba ke ngathi luthanda ukuba nzima kakhulu, kodwa ke mlaleli ngizothanda ukuze umbono wakho la kwi-comment section ungitshele ukuthi bona lo daba likanjena lingalungiswa kanjani, yini ke mhlampe engenziwa bakithi ukuze ke kuzobuyela izinto esimeni. Mlaleli, cela ubeke umbono wakho la kwi-comment section sizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba. Singakweza namuhla, siphinde sihlangane ngokuzayo.